mwumva na radio rya America ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya America. Kuri internet mudusangiye kuri www.radio.com. Ikaze mwese makuru yakakanya kuri mikoro muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mu Rwanda leta yatangiye gukingira abana indwara y'imbasa.
Kwakingira abana bavutse mu 2016 na 2017 kuko abo bana mu gihe bakingirwaga bakiri batoya urukingo rw'urushinge rwari rutari rwatangira gukoreshwa mu Rwanda.
Uyu ni Nagasindi Judite wakingiraga abana mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Abashoramari b'Abarundi n'Abaganda bari mu nama yo kureba uko bafatanya mu bucuruzi. Abaganga bahagaritse akazi mu nkambi impunzi ya Rusenda muri Repubulika ya Kongo kubera bagenzi babo batatu bashimuswe. Ukraine iravuga ko ibiganiro byo guhagarika intambara n'u Burusiya bitagenda neza. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abategetsi ba Ukraine batangaje uyu munsi ko ibiganiro n'u Burusiya bigamije guhagarika intambara imaze ukwezi biri mu bibazo bikomeye. Fidel Niyongabo aratubwira ibindi.
Umutegetsi mukuru ayoboye abajejwe ibiganiro ku ruhande rwa Ukraine, Mikhailo Podolyak, avuga ko ibiganiro bibandanya akoreshejwe ubuhinga bwa video. Yamaramenyesha ko ivyo biganiro biko birangwa n'ibibazo bikomeye kubera Ukraine yerekanye ku buryo bugaragara hihagaze. Ivyatangajwe na Podolyak vyabaye inyuma y'uko abategetsi b'u Burusiya bagirije imbere yaho abategetsi ba Ukraine ko baguma bahindagura aho bahagaze mu biganiro. Atangaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko zikora kugira Uburusiya na Ukraine bigume mu ngwano mu kiringo kirekire gishoboka. Nta ntambwe ziboneka ibiganiro bibandanya hagati ya Ukraine n'Uburusiya byagize, naho hari icyizere mu ntango ko amasezerano ashobora gupfundikwa. Yamara Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky avuga ko bariko bagenda intambwe ku yindi muri ivyo biganiro.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yagiye mu nama y'abakuru b'ibihugu bya OTAN mu muryango w'ubutabarane majyaruguru y'inyanja ya Atlantika baziga iby'intambara u Burusiya bwagabye kuri Ukraine. Frederic Nkundikije arababwira iby'inkuru.
Indwi zine ziramanye iyo ngwano imaze gukura mu zabo abashika ica kane c'abanyagihugu imiliyoni zine itanguye. Gushika ubu ingabo z'igihugu c'u Burusiya ntizirashobora gufata igisagara na kimwe co muri Ukraine. Muri iki gihe ibihano cafatiwe n'ibihugu vyo mu burengero bisa n'ivyazingamitse ubutunzi bwaco. Ububasha bwa gisirikare b'u Burusiya mu gihugu ca Ukraine bwaragabanutse incuro 90% kuva iyo ngwano itanguye, nk'uko bitangazwa n'umutegetsi akomeye mu gisirikare ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mutegetsi avuga ko u Burusiya bwatakaje abasirikare benshi hamwe n'ibigwanisho. Perezida w'u Burusiya Vladimir Putin afite umugambi wo kwitaba inama nkuru y'ibihugu 20 byo ku isi bikize izobera muri Indonesia mu mpera z'umwaka. Byitezwe kandi ko u Burusiya umushigikira, naho hari amakuru yatangajwe avuga ko u Burusiya bushobora gukumirwa muri iyo nama.
Mu Bufaransa, umwe mu bakandida baharanira umwanya w'umukuru w'igihugu witwa Eric Zemmour yatangaje ko aramutse atsinze yafata amazu abategetsi b'ibihugu byo muri Afurika bafite ku butaka bw'u Bufaransa bakwanga gusubirana abimukira babo. Fidel Niyongabo arakomeza.
Uwo munyapolitiki afise ivyiyumviro birimwo kuterekwa abimukira amenyesha kandi ko yohagarika amafaranga barungika mu bihugu baje baturukamwo. Ni mu gihe ariko agerageza gusubira guha inguvu igikorwa ciwe cyo kwiyamamariza amatora azoba mu kwezi kuza kitariko kigenda neza muri iki gihe. Zemmour afise imyaka 63 muri iki gihe yagize ikibazo c'abimukira n'umutekano ibintu nyamukuru mu gikorwa ciwe cyo kwiyamamaza. Yaratangaje muri indwi ko azoshiraho ubushikiranganji bujejwe kwirukana ku butaka bw'u Bufaransa abimukira 100% mu kiringo ciwe c'imyaka 5 hamwe yotsinda amatora. Ivyatangajwe na Zemmour vyari yamirijwe n'umugambwe Rassemblement National w'umunyapolitike Marine Le Pen, nawe nyene afise ivyiyumviro vya politike birimwo kwiyamiriza abimukira. ku munsi wa kabiri Le Pen yavuze ko ivyatangajwe na Zemmour biciye kubiri n'ivyo igihugu kigenderako. Yamara ntiyatangaje mu buryo butomoye ko umugambi wa Zemmour werekana ugwango rufatiye ku ibara ry'urukoba. Zemmour abonwa nk'umunyapolitika higanwa bikomeye na Marine Le Pen. Yamara ivyatojwe vyerekana ko ari kaje inyuma yabo bahiganwa. Bikaba bidasa nuko azoshika mu ncuro ya kabiri y'amatora azoba mu kwezi kuza mu Bufaransa.
Muri Somalia abasirikare ba leta uyu munsi bishe abantu babiri bari bitwaje intwaro barimo bagerageza kwinjira mu nkambi y'ingabo z'igihugu iri hafi y'ikibuga cy'indege mu murwa mukuru Mogadishu. Frederic Nkurikije abagezeho iyi nkuru.
Inkuru yatangajwe mu gitondo cya kare yavuga ko abasirikare b'igihugu batanye mu mitwe n'umurwi w'iterabwoba wari winjiye ku nguvu muri iyo kampi ugaca utangura kurasa. Mu nyuma iradiyo y'igihugu yacitangaza ko abagizi ba nabi babiri bahagaritswe batararenga urugi rukuru rw'iyo kampi. Umurwi w'iterabwoba Al-Qaeda ukorana n'umurwi Al-Shabab wama wakoze ibitero mu gihugu cya Somalia watangaje ko ari wo wakoze icyo gitero. Iyo kampi icumbitswemo n'abasirikare b'umwe bwa Afrika AMISOM n'abasirikare b'ishyirahamwe mpuzamakungu bajejwe gucungera umutekano. Kubera iyo ngwano yabereye hafi y'ikibanza cy'indege, uruja n'uruza rw'indege rwabaye ruhagariko.
Muri Mali ibitero byahitanye abasirikare 16 muri iki cyumweru, abandi 18 barakomeretse. Iyo nkuru yatangajwe n'igisirikare cya leta uyu munsi. Fideni Yongabo aratubwira ibindi.
Igisirikare cyatangaje ko abantu 37 mu bakoze ibyo bitero bishwe, ibigwanisho byabo n'amasasi birafatwa. Leta ya Islam ku munsi wa mbere yaratangaje ko ariyo yakoze ibyo bitero byabaye ku munsi wa mbere ku kirindiro cy'igisirikare mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu. Mu itangazo leta ya Islam yashize ahabona ivuga ko abagwanyi bayo bigaruriye ikibanza cya gisirikare bongera baragiturira. Iyo nkuru yaremejwe n'ikigo cy'iperereza site gikurikirana ibikorwa by'intagondwa z'abayisilamu mu bice bitandukanye byo ku isi. Mali igihugu gikenye cy'abantu 21 million caragize ibibazo byo guhangana n'umugumuko w'intagondwa z'abayisilamu wadutse mu mwaka w'2012 imbere y'uko uyo murwi ukwiragira mu bihugu bibanye bya Burkina Faso na Niger. Abasirikare n'abasivili 2000 barishwe mu ntambara yihaye inkumbi muri ico gihugu, mu gihe abantu 2000 bavuye mu ngo zabo.
Muri Afrika y'Epfo, Afrika y'Epfo yoroheje ingamba yari yafashe zo guhangana n'icyorezo cya COVID-19 ni mu gihe imibare y'abandura virusi itera iyo ndwara igenda igabanuka mu gihugu. Nanone Fideni Yongabo.
Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yatangaje ko kwambara udupfukamunwa bitakiri itegeko abantu barahatugaye. Ikindi abagendera ico gihugu bavuye mu mahanga bari cyandagishije ntibategerezwa kwerekana ibyemezo by'uko badafise COVID-19. Perezida Ramaphosa yatangaje ko ivyo bivuga ko buguruye kurushiriza ubutunzi bw'igihugu kandi basubiye kubandanya imirimo mu bijyanye n'imibano hamwe n'imico bari bamaze imyaka 2 badashobora kurangura. Iyoroshwa ry'ingingo zari zafashwe rizotuma kandi ibibuga by'inkino n'ibibanza bikorerwamo ibiteramo by'umuziki bishobora kuzuza ibice 50% by'abantu bicandagishije canke berekanye ivyemezo ko badafise COVID-19. Afrika y'Epfo nico gihugu cageramiwe bikomeye cyane na COVID-19 kurusha ibindi bihugu byo muri Afrika. Abantu bagera ku 100,000 barahitanywe n'ico kiza, mu gihe abarenga 3,700,000 banduye uwo mugera kuva wiyadukije mu mwaka w'2020. Mu ndwi zavuba ibitigiri vy'abahitanwa n'ikiza cya COVID-19 nk'abagisinzikaza cyane vyaragabanutse bikomeye. Umugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta Democratic Alliance wasavye leta gukuraho ingingo zose zafashwe mu ntumbero yo kurwanya ikiza cya COVID-19.
Barakoze bagenzi bacu Fideni Yongabo na Frederic Nkurikije ko tugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mujye no kuri www.radioyacu.com, Facebook na YouTube ni VOA Radio Yacu. Mukurikire aya makuru. Mukanya turajya ku makuru havugwa mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. I Bujumbura mu Burundi hateraniye inama ihuza abashoramari b'Abarundi n'abaturuka muri Uganda. Impande zombi ziyemeje gukorera hamwe mu mugambi wo kwagura isoko ry'ibicuruzwa muri ibi bihugu bibiri bisangiye akarere ka Afurika y'Iburasirazuba EAC. Ibindi tubibaze mugenzi wacu Pierre Claver Nkuru.
Urunyani ruhuza bagwiza tonga abo mu Burundi gwizeye ko inama yabahuje na bagenzi babo baturutse mu gihugu cy'u Buganda ari ngira kamaro ku butunzi n'iterambere ry'igihugu muri yo nama y'iminsi 3 iriko irabera ibujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi utwa runani bw'abagwiza tonga CFCB yatangaje ko hari bisata byinshi bigikeneye gushigwamwo imitahe n'amahinguriro ibyo bisata Odas ndayizeye yabibwiye bagenzi we bavuye mu gihugu cy'u Buganda kugira ayo mahigwe ntabace mu myanya y'intoke
je navyo ntu amashanyarazi nkugurimye by'ubutare n'agataka kandi marabona yuko no kwigatanga n'isazi cyose hano gato hari bashobora kudufasha kuba gato kandi na bene nuko nyene hari nk'abarundi mwashaka bari kubakora mu Uganda kuko ariyo n'abagari bari barakorera ngaho nabo yuko mbere bafite n'abahinde benshi batari benshi ubwo se bazaze imigambi bafite ubumenyi butuma Uburundi butera imbere ibyamwa iyo byose nicyo guhindura urabona imyembe hari igihe yera cyane ariko ntibiba dufite guhinguriro icyo ari kuma ya myembe ibaye myinshi igahingurwa hama rero yaji y'imyembe ikaguma ihari umwaka wose ibyo bigatuma no kwishora hanze dushora iyo jibyo kunda ibya mikeke hasha no byandagara bihaja mu magopo amata usabye ni dusanga ari ayibaye none ni twese kana mata n'icyashi nta n'igihari
abagwiza tunga bavuye mu gihugu cy'u Buganda nabo bizeye kongukira byinshi muri iyo nama umushikiranganje w'ubutaka inyubako n'iterambere mu bisagara Judith Nabakoba yagiye arongoye izo ntumwa yemeje ko atankeka kwabo bagwiza tunga barenga amajana abiri baserukiye abandi bazoshinga imitana n'amahinguriro mu Burundi ati biharo bitwereka ko Uganda bushorera mu Burundi bidandazwa bifite agaciro karenga miliyoni w'amadolari ya Amerika ku mwaka n'abarundi bagashorera mu Buganda ayari munsi yayo gato ariko twizeye ko inama izotuma abagwizatunga bamenyana hanyuma ubwo rugero rukiyongera cyane n'ukuri ndazi ko abagwizatunga bazova ngaha bamenye amakuru akwiye y'ingene bozana imitahe kandi ko n'amahinguriro azoshingwa ku bwinshi namwe turabahaye ikazi wacu imijyango iruguruye Leta y'u Burundi nayo yemeje korohereza abo bagwizatunga mu bizokenerwa byose kugira ngo bazane imitahe yabo
On behalf of the government of the Republic of Burundi
umushikiranganje w'ubudandaji n'amahinguriro Chantal Nijimbere yavuze ko bisanzwe biri mu murongo igihugu cihaye wo kugwiza umwimbo n'ubutunzi yibukije ko ivyo bihugu bibiri vyamye bihanahana ibidandazwa kuva kera aha Ubuganda bwavuze ko byose bizoshoboka mu gihe akare ka Afrika y'ubuseruko EAC karimo amahoro ndetse kakorohereza uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu
The political situation
Ati byahitiye bijanye na politike amahoro n'umutekano mu Burundi byaratumye haba agahaze mu guhanahana ibidandazwa hakiyongera ko rero ikiza cy'umugera wa corona byumvikana ko mu karere hamwe habuze amahoro twese bitugira ko ingaruka twizeye ko ababijejwe batwumva kuko twebwe turaba ingene isoko rimeze n'urudandazwa rwacu gusa Abagwiza tunga bavuye mu Buganda basavye Burundi kugurura umupaka ico gihugu gihana n'icu Rwanda kugira ngo ubwo rudandazwa rugende neza bibukije ko ubu kugira ngo bakore ibidandazwa iwabo babitwaye mu Burundi barinda kuzunguruka bagaca mu gihugu ca Tanzania kubera imipaka y'u Rwanda no Burundi yugaye aha inyishu yatanzwe nuko ari kibazo ca politike kandi kizokemugwa n'ibiganiro vya politike nyene yamara umushikiranganje w'ubudandaje mu Burundi yabaremesheje kwintambwe igeze kure kugira ngo ico kibazo kive mu nzira utwari gisata c'ubudandaji mu biro by'ubuserukira umunyamabanga mukuru w'umujyango wa Afrika y'ubuseruko EAC yaserukiye uwo mujyango muri yo nama nawe yashimangiye ko amasezerano yo guhanahana ibidandazwa mu bihugu bigeze uwo mujyango abwirizwa kubahirizwa n'ibihugu byose kandi atamakore n'amatagisi yo murengera rishwe Pierre Clavé ni inkuru Kigali kubyijwe rya America
Turava Bujumbura tujya I Kigali mu Rwanda bamwe mu bahagarariye amasosiyete yatwara abagenzi muri bisi mu bihugu by'u Rwanda na Uganda bavuga ko kuva imipaka yafungurwa bakora bahomba ahanini biterwa nuko abagenzi bagiseta ibirenge kubera kubura amafaranga yo kwishyura ibipimo bya COVID-19. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa arabiganiraho na Fred Mutaremwa, ni umukozi wa sosiyete ya Jaguar Express yo muri Uganda, yaganiriye nawe ari I Kigali.
Mu byukuri mikorere ntago biratungana neza nkuko byahoze. Iyo ugereranyije mbere na n'ubu ntago biratungana, kuko uko abantu bagendaga mbere ya COVID cyangwa se na nyuma yaho ni ibintu bitandukanye kandi bigaragara buri umwe wese. Kuko mbere ya COVID twagendaga twatwaraga imodoka zitari hasi y'enye cyangwa eshanu, ariko kugeza ubu ngubu turatwara imodoka imwe kandi nayo rimwe na rimwe ikagenda ituzuye. Ariko naje gusanga ikintu kibitera imbogamizi nyinshi duhura nazo ni zira test bashyira ku mipaka zo ku mipaka, izo zirimo guca abantu intege. Kuko gatuna barimo baraka test y'ibihumbi 30.
Aho 30 ni ku Banyarwanda, 47 ku Banyamahanga.
Ni ku Banyamahanga. Kandi urabona tuve muri COVID abantu n'amafaranga bafite. Kuko urabona niba umuturage avuye muri COVID nta kazi yari afite, ukamubwira kwipimisha COVID y'ibihumbi 30, ku Banyamahanga 47. Usanga ari imbogamizi cyane bituma umuturage bimugora kuba yajya mu Bugande nubwo yaba agiye gusura se cyangwa afite n'ibindi agiye gukora, kubera ko afata iyo mibare yose itandukanye akahereye agasanga amafaranga ni menshi, bigatuma rero ingendo zisubika.
Ubu ngubu muri kohereza imodoka zingana?
Ubu ngubu turimo turohereza imodoka imwe cyangwa ebyiri, kandi nayo imwe na rimwe ikagenda itageze ituzuye ikagendamo ari ibiki. Ugasanga imodoka ifite abantu 45, imwe yatwaye abantu 15 cyangwa abantu bangahe 12 batwara.
Ibyo si igihombo kuri mwebwe?
Igihombo giteye ubwoba kabisa, turimo duhura n'ibyo bihombo cyane.
Nibikomeza gutya murakomeza mukore, murahagarika ingendo, biragenda bite?
Okay, urabona kugira ngo umukiriya wawe utamutakaza, ari muri business ibintu nk'ibyo cyarengeze izo ziba muri bibazo nk'ibyo tujya duhura nabyo. Kuko iyo waje muri business hari igihe habamo kwihangana. Tuzaguma dukore tugerageze ibishoboka turebe, ariko bikomeje kuramba, urumva ko nta kiramba kidashira. Tuzakomeza tugerageze turebe kugira ngo tudatakaza abakiriya bacu.
Ugereranije se na mazutu umukoresha n'amafaranga mwinjiza, ibyo bintu biri buhure?
Ntabwo byakunda rwose. Mu byukuri tuba turi mu bihombo pe. Kuko niba imodoka itwara abantu 47, 45 igatwara abantu 10, 15, na mazutu yonyine ntabwo iboneka.
Mu byifuzo byanyu mwumva byagenda gute?
Cyangwa mu byo twifuza twumva ko kiriya ari amafaranga y'urukingo, ari amafaranga y'igipimo yagabanuka. Byaba na byiza bagashyira nibagira amafaranga baca bakareba inkingo abo ry'abantu bigiye bikinyiza, ariko bakareba uburyo bagabanya ari amafaranga. Ikindi kifuza nari mfite gato ni uko umuntu uramutse ufite inkingo nk'eshatu nta kintu yakagiye abazwa, kuko baratubwira ko inkingo ebyiri eshatu umuntu ufite inkingo eshatu na muri iyi minsi mu gihe bataragerageza kugabanya ari amafaranga bakagiye bamubabarira akagenda kugira gute agashaka urukingo rwa gatatu kugira ngo nibagiye amafaranga bamuce.
Hari inzego se zibageraho zibaganiriza kuri icyo kintu mukamwatanga ibyo byifuzo wenda habaye nk'inama?
Oya, uretse abanyamakuru nibo batugeraho, ariko uburyo bwa RBC ntabwo baratugeraho ngo batuganirize kuri ibyo bintu.
Hari ikindi mwongeraho ku kiganiro tugiranye?
Oya, ntacyo uretse icyifuzo ko twakwifuza ko kiriya gipimo bakigabanyiriza amafaranga rwose.
Bwana Mutarema Fred, turabashimiye ku kiganiro mwemereye Radio Ijwi rya Amerika.
Okay, sawa namwe murakoze.
Turacyari mu Rwanda, Minisiteri y'Ubuzima iri mu bikorwa byo gukingira imbasa abana bafite hagati y'imyaka 5 n'6. Abashinzwe ubuzima basobanura ko uru rukingo rugamije kongerera abana ubudahangarwa. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yaduteguriye inkuru.
Itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima risaba abaturage bafite abana bavutse mu mwaka w'2016 na 2017, ni ukuvuga abafite imyaka 5 n'6, kongera kubakingiza indwara y'imbasa. Iri kingira ryatangiye kwa mbere w'icyumweru rizasoza mu mpera z'icyumweru, rirabera mu bigo by'amashuri cyane cyane arera abana b'inshuke. Ijwi rya Amerika ryagiye mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo, aho twasanze abana biga mu ishuri ry'inshuke barimo gukingirwa. Madamu Nagasindi Judith bari mu bikorwa byo gukingira yasobanuye impamvu y'iri kingira rya kabiri.
Twakingiye abana bavutse mu 2016 na 2017, kuko abo bana mu gihe bakingirwaga bakiri batoya urukingo rw'urushinge rwari rutari rwatangira gukoreshwa mu Rwanda. Ubu rero aho ruziye abo bana twanze ko bacikanwa, Minisiteri y'Ubuzima ifatanyije na RBC bategura iki gikorwa cyo kubakingira. Iyi ni gahunda ya Leta yo kongerera abana ubudahangarwa ku ndwara y'imbasa, kuko bari baregeze guhabwa ibitonyanga bakiri batoya bibakingira imbasa, ariko ubu ngubu tugeze ku rwego rwo kubatera urushinge mu rwego rwo kubustinga kugira ngo kwizere neza ko turimo kweradika imbasa abavutse mbere yaho bo ubu ngubu imyaka bagezeho nubundi ntago bakiri mu rwego rw'abana tuvuga ko bafatwa n'imbasa ku buryo bworoshye buri muntu wese yafatwa n'imbasa ariko iyo urengeje imyaka 7 amahirwe yo kurwara imbasa abatakiri menshi
abakozi b'ibigo nderabuzima nibo basanga abana ku mashuri bigaho ndetse no ku midugudu ku bana bataratangira kwiga ni ibikorwa bigirwa mu ruhare n'abajyanama w'ubuzima
nanye nitwa Murekatete George inshingano z'umujyanama w'ubuzima muri iki gikorwa cyo gukingira imbasa mu bana batoya b'imyaka 6 n'5 twamubirije ababyeyi kujya gukingiza ku masite ku bigo by'amashuri turi gufasha abaganga gushyira abana ku murongo kubashyira ku rutonde hari fiche turi kwandikaho turi kubakorera
ibigo by'amashuri byifashishijwe mu kugeza ubutumwa ku babyeyi bafite abana bari mu cyiciro cyo gukingirwa abandi bakabwirwa n'abajyanama w'ubuzima ndetse n'amatangazo anyuzwe ku maradiyo nubwo uburyo bwakoreshejwe ari bwinshi haracyagaragara ababyeyi batazi iby'iki gikorwa abandi bamwe bavuganye n'ijwi rya Amerika bo mu murenge wa Rusororo
igikorwa cyo gukingira kirimo kuba kimbasa mwakimenye
nako twakimenye
imbasa si yo murayizi
tujya tuyumva nako nago tuyise na wigize abimbwira
nkunda kumva cyane radio mu gitondo ariko ntago ndabyumva neza ntago nabyumvise ayo makuru ntago ndayamenye tsaba niba ari igikorwa cyihutirwa ubwo nabwira umudamu wanjye kubera ko ari mu rugo akajya kubaza hafi kubera ko ari mu rugo nta kibazo
oya kabintu bari baje kuri radio ye numvise amakuru y'ikigutyo mpitambizimye
abari mu bikorwa byo gukingira abana bagaragaza ko barimo guhura n'ingorane zinyuranye madamu Nagasindi yagarutse ku bibazo bahura nabyo muri iki gikorwa
imbogamizi turimo guhura nazo ni ibihe bidasanzwe by'imvura kuva ku ishuri ujya kurinde hari igihe ugera ku ishuri aho rugiye gukingira abana imvura ikabiraguye urabona twideplasa dukoresheje moto cyangwa se akaba naho tugera tugenze n'amaguru iyi mvura iguye rero bituma tutabasha kugera aho twageraga iyindi mbogamizi duhura nayo ni ababyeyi bafite imyumvire yo kuvuga ngo abana bacu ko twabakingije kuki mwongera kudukingirira abana abo nabo nyine biradusaba ko abana babo tubareka tukabanza twigisha ababyeyi kugeza babyumvise
umwaka ushize ubwo hizihizwa umunsi mpuzamahanga wo kurandura indwara y'imbasa wo mu kwezi kwa 10 kwa buri mwaka minisiteri y'ubuzima atangaje ko nubwo hashize imyaka 28 nta muntu mu Rwanda ugaragarwaho n'indwara y'imbasa ababyeyi badakwiye kudohoka ababyeyi basabwaga gukomeza gukingiza abana babo bakivuka indwara y'imbasa buri tariki 24 z'ukwezi kwa 10 isi yose hizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya no kurandura indwara y'imbasa ukaba ari umunsi watangiye kwizihizwa mu Rwanda mu mwaka 2014 Minisiteri y'ubuzima itangaza ko buri mwaka u Rwanda rukingira abana 1,360,000 bavuka leta isobanura ko ikoresha inkingo zifite agaciro kagera kuri miliyoni 10 z'amadolari ni ukuvuga asaga miliyoni 100 mu mafaranga y'u Rwanda Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
turava mu Rwanda twerekereza muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho abaganga bakora mu ivuriro ryo mu nkambi y'impunzi ya Rusenda bahagaritse akazi impamvu batanga ntibagenze babo batatu bashimuswe mu cyumweru gishize bataraboneka ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira
aba baganga bahagaritse imirimo yabo bagera ku 10 bamwe muri bo bari mu ngo zabo usibye umuganga umwe uri ku ivuriro yiteguye kwakira indembe aba baganga bemeza yuko bahagaritse imirimo yabo mu rwego rwo gusaba ko bagenzi babo bashimutiwe ku kigo nderabuzima cya Katalukuru barekugwa Jimmy Bishemeye n'umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda asobanura ko aba baganga bo ku ivuriro ryo mu Rusenda bagiye kumara icyumweru batavura impunzi
cyatanguye kwa gatano indwi heze hari byavuye ku baganga ba kwivuriro ry'i Katalukuru barafashwe ari batatu batwagwa n'imigwi itazwi hanyuma kubera icyo gihe abandi baganga bagenzi babo baciye bifatanya nabo mu baba baro barahagarika kuvura kuva icyo gihe nubwo abaganga ntibariko baravura ku ivuriro dufise mu nkambi abaganga ntibariko barakira abantu hari umuganga umwe niwe ashobora kwakira ubugiye arembye rwose
Veronica Ntawunice na Esperance Munezero ni impunzi mu nkambi ya Rusenda basigura yuko bavuye muri village zabo bagiye kwivuza ku ivuriro ryo mu nkambi ntibabona abo bavura
ngiye gukwimisha rero ngiye gutondekesha ifishi ebaga umuganga umwe acambwira ati nimugende utiri mu greve ubu nta kuvura nca ndataha urumva nakereyo ndiyumvira ko nzobyara ndagira ndabivura rero ubu sinzi kuno aho ndo byarira niko imara sinda hazi ico twosaba gusa mwaramuze kugirane kudufasha mukaturonda nyine kuno nyine bazaragirane bazatuvura
ayo mu nkambi vurore hari nago turiko turavuka ngo bari muri greve nukuvuga ngo haturahangayitse turahangayitse na cyane cyane ko dufite n'ubukene bw'amafaranga atanu ngo turi bugenda no kugwana imiti mu mafarumasi ngo turayironga kandi tukaba dusanzwe tuzi ko n'umundi n'umuntu wo mu muganga wo mu farumasi bamufasha ariko aragutera urushinge cyangwa ariko arakushyira iseru umuntu ubundi yandikiwe agashe
kubera ukugwagarika imirimo kw'aba baganga usanga zimwe mu mpunzi ziri kujya kwivuriza hanze y'inkambi izindi nazo zikajya kugura imiti kuri za farumasi Nzoyihaya Matias ni impunzi yo mu nkambi ya Rusenda
nk'abagenda rubo mugahoho twebwe dufite ikibazo gikomeye ko nk'ubu bica bisaba ko umuntu ava mu ikambi akajya kwivuza inyuma y'ikambi nka twebwe rero tugendera kuri beki ugasanga ugendera kuri beki imwe wundi ntaranaronka niyo beki kugira uve ngaha gushika epfo mu ikambi epfo ikambi nta kintu vraiment nta nguvu nta ki kuko nta gakinga kakunguruza gahari n'amabarabara ni mabi ugiye hajya kwa muganga nawe kugira usabe ambulance bakubwira ngo manuka ariye
Jimmy Bishemeye uhagarara impunzi zo mu Rusenda asaba ishiramwe rya seri ko ryavugana nabo baganga bakongera gukora imirimo yabo uko byari bisanzwe
twebwe twasabye haseri kuko twende tubifise mu ruhara nubwo ari twebwe turiko turahura n'ingaruka mbi zo gutwarwa kwa baganga cyo dukeneye no kuvugwa dukeneye kuvugwa barabukuntu babigenza n'ababandanya baravugana babe baravugana nabo bantu batwaye baganga babo mugabo twe tubanaye tuvugwa nta kindi twifuza kuvugwa aba batafashwe babandanye ibikorwa hanyuma nabo babe baraganira nabo bantu mukuru akice kibazo kiva mu nzira mugabo twebwe tube turavugwa
kwagerageje kuvugisha ishiramwe rya ADC ryo rishinzwe ubuvuzi muri ASR ntibyadukundira urugaga rw'abaganga muri Fizi rugaragaza yuko abo bantu bashimuse bagenzi babo bari kubasaba $12,000 by'amadolari kugira ngo babarekure aba baganga b'abakongomani bashimutwe katalukulu bari basanzwe bavura impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Mulongwe babifashijwemo n'ishiramwe rya ADC ari naryo rishinzwe ubuvuzi muri ASR mu baganga bane bashimuswe barimo n'umugore umwe muri bo umugabo umwe niwe wabashe gucika bari bamushimuse kuri ubu umutekano wo mu nkambi nafi y'ivuriro wari wifashe neza ugereranyije n'uko byari bimeze mu minsi ishize Vedas Ngabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo
Muri make tubabwire amakuru twabagejejeho mbere yuko dusezeranaho Bujumbura mu Burundi hateraniye inama ihuza abashoramari b'Abarundi n'abaturuka muri Uganda impande zombi ziyemeje gukorera hamwe mu mugambi wo kwagura isoko ry'ibicuruzwa muri ibi bihugu bibiri bisangiye akarere ka Afurika y'Uburasirazuba EAC Mu Rwanda bamwe mu bahagarariye amasosiyete twara abagenzi muri bisi mu bihugu by'u Rwanda na Uganda bavuga ko kuva imipaka yafungurwa bakora bahomba ahanini biterwa nuko abagenzi bagiseta ibirenge kubera kubura amafaranga yo kwishyura ibipimo bya COVID-19 Mu Rwanda kandi Minisiteri y'Ubuzima iri mu bikorwa byo gukingira imbasa abana bari hagati y'imyaka 5 n'6 abashinzwe ubuzima basobanura ko uru rukingo rugamije kongerera abana ubudahangarwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abaganga bakora ku ivuriro ryo mu nkambi y'impunzi ya Rusenda bahagaritse akazi impamvu batanga ntibagenze babo batatu bashimuswe mu cyumweru gishize batari baboneka Abategetsi ba Ukraine batangaje uyu munsi ko ibiganiro n'Uburusiya bigamije guhagarika intambara imaze ukwezi biri mu bibazo bikomeye. Naho Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yagiye mu nama y'abakuru b'ibihugu bya OTAN umuryango w'ubutabarane majyaruguru y'inyanja ya Atlantika bariga iby'intambara y'Uburusiya bwagabye ku gihugu cya Ukraine. Mu Bufaransa ho umwe mu bakandida baharanira umwanya w'umukuru w'igihugu Eric Zemmour yatangaje ko aramutse afashe umwanya w'ubuyobozi yatwara amazu y'abayobozi b'ibihugu byo muri Afrika bubatse ku butaka bw'u Bufaransa bakwanga gusubirana abimukira babo Aha rero niho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye mwakoze cyane kudukurikira hanyuma tubashimire rero kuba mwitabira ibiganiro byacu buri munsi Nshimiye abagenzi banjye bafashe muri ibiganiro ku buhanga bw'ibyuma George na Nadia Taha kuri mikro Eugenia Mukankusi tubifurije mwese umugoroba mwiza